My uncle Homan is so na yeni ura Thomas Kwesi Eisi Kuma or your president coalition for cocoa sector reforms. You say the oma your mobile cocoa for your mobile papa no mo bon komo. Open you and kind of machine. Major Sue
many
na umpo moko de.
You are done for the chair.
And I know na mo chere se sisey mukoko fu no omo de ye galamse ku kwakua fo na kasa kasa kra so ton kuku no e de ema galamse fu a wo mu tude ye galamse a adentia
nyinya asem sebe na nyinya na se ene awon din na e wo kuku ku adwuma nim no ani se da awon din no ene mfaso de no atọ fọm kra ama kamia ese kuku ajuma no ehu ni mfaso ema okuafo na nkasa na emom aban ena ho ewo mfaso ema no adenti na me ka ne sa ya sisi ya ti di no atọ fọm kra atọ fọm na ya pese kenya no uyi ga na fitri ho a ene sa dia aban ni da so pa se ya dabo ama ho den abasi ni eye cocoa syndicated loan enche dia no cocoa board ebakwa akojia ba $1.2 billion we ema hu cocoa adwuma no mfaso a ewo ema Ghana mine nanso some fast way cocoa kieni no nibi some fast kudu no cocoa kieni no nibi ewo no eye kete enti ama se obi dalafo na mfaso die nim bia na se galamse ni de jina no se wasasi let me atone say obi a ontumi nsi dan na otone sase na eneya osumi ni san na entem otumi kukuru dan si wa bia obeka se obetone koko obi obehun se bo e wa azikos na se chain Ghana de otam ni koko ndeko na azikos no benya mfaso kese aken ha obetam no de akọ ekina ya katra ban se onhwe na onhwe koko obo no ntutuye ni ye na ahoden a wo koko adwumnum no ahoseta ewom no eda ewom no anse sisi a atafom kra amene abrantie bia mpo empese oyɛ koko adwuma
eno na ama sisi wo mo nsase wo mo tona se nyina nim se galamse nso yade a edi yawu ani ti se ope alternative to adwuma wo ye sisi a na u jemu di amagalam safe wo se wo mo na mo mra me fan say asase a na jaza mo so ma mo man no
yo minia osro boa de oboa no ho da ban pese koko kuafo boa na na ono so aboa koko kuafo e den na e ma amamfo mpo ekoyo galamsi adwuma eni ho e ma mabunu enye eno nti e na edi mo so ekoyo galamsi nti aban no ɛno nti na yɛde wasiwɔ sɛ ɔwɔ sɛ ɔyɛ nhyehyɛ ma adwuma ɛba ɛma mmeranteɛ ɛnya bi yɛ galamsee no mpo no yɛwɔ kwan a yɛfa so yɛ small scale mining a minerals commission forestry commission ɛne ɔma ɔmo didi ho animu nyinaa no asɛ ɔma adwuma no ɔmagyae ato hɔ ɛkwan a ɛwɔ sɛ ɔmo kyerɛ ɔma ɔmo ma ɔmo licenses ma ɔmode yɛ adwuma no na mfa uwe ne mmerɛ yɛ no ɔmo nkyerɛ ɔmo ɛna ɔmo ankasa koraa bi ɔmo ho adwuma a ɔmo yɛ bie na mode mo ho adwuma a mo yɛ yi na me nso a mewɔ masase a nsuo mpo yɛda me koko ho a me ɛspray me koko ɔma di yɔma yɛ galamse atwa ho ahyia ma nsuo no mpo asɛe menkɔyɛ spray a gye sɛ mesoa nsuo free mekurom na mede afa ɛkwan so a bush ɛde akɔ afuom ansa na matumi aspray me koko na sɛ koko obi ba sɛ ɔbɛtɔ masaseɛ no a tawo na me sure dey meto wa ma no isan se e ka no kura me bo e su ansu di akospe ansu no so no kura no aye dey the tries are bo da bi e huri akwa akotru times 3 and na bibia bo aye dey electricity eni ade ye tu koko mu fie mienu ni o 2019 2020 eni e starting ma koko akua for 660 ninia ice water time ani 2019 2020 ebo ani eto no enne aya times 10 ice water ka sika nina jump abaji na fo de afi bia se kamia se ye increase minimum wage ni e mo am cola COVID-19 support fund ene bi akika ho okwakua ni we nyina anmu no etie na ban ye ye se COVID impo aba bi ahokira ba no ye ni onso so wodi ni bibia sa mai beta se ase ye din se kokwakua no ye omo omo nko school ene ye kwa adwuma no enti edru bomo boss wa na ya takwan bi so na ye sisi omo na ya ji omo sika no ene ne ye de kwa Ghana man ye na kwa ni na nkasa odi ya o ano de I was say your sister is the home. A buyer call, a buyer bar, your person is the same.
Okay. My final question is CCA, assemble and pardon, person will catch it, and Peninfoa, Womo and a Hemoso.
CCA, assemble a year coalition here, can I say? Your call rounds, your name, a cocoa, your four, Edin Como, Ama, you bestow more, there, in Timinia. Galam say ya also gene home say any here say cook ya for do ayana. A quiet ban ya faswa ya best topo na yan ton ye cooko. A quiet ban send ya be faswa yan fa yon cooko and kwa vikus. And all my trim say omum a buy em almost 1,500. And no and Ghana National Association of Cocoa Farmers Cocoa Farmers. Oma truck kata ebiakoma buying any cocoa boy.